Hey, carry your points of nature. Please like, subscribe, hit the bell icon so that they're related. If you make a new upload, and I can suffer 42 subscribers. I am actually kai improve a channel. Tako tap fika ka 100k, 100 subscribers le. Lava kani sona kantsong kantsong. Se namu taka taka tentai sort of shibuti sonya. Mwana ku Limpopo poison inga wielelona. Limpopo poison pin maengani, restrangani na Dr. Josh Roman. Mwana ku rivanga collaborate na. But the take and the room will not talk up by this anger corner, Mr. Post. Louis Vanga Sukai, the Makataya, and a Kumbele. Sanders to Kumshan Vanga Vanga by collaboration. Fana card, eh? The legend later than another Sangan in a good boy trick at the street. Maramina and Shaw Gori Sangan take a disoiku. Logmalang Saka. Loko mo slang kahle loko president mayingani chinga I chinga swibambilwini I bavo lowo ondza ngopfu ondzisa hi jelezi swileswi mi nga swi sasiwa swi twa Mr. Cool mi va ku ri va nga ha tirha swin'we studio a ngo maybe Dr. Shirima yi le ndzhaka mayingani yi ta ku yini yi ta ku munhu loyi a ni chingela ku mina ni larini yinini a ani voni ku swi nga koteka sweswo ku ri Limpopo poison vuyelela a ri hedzi ku a ni ri resirhangani yi tlheleri nga team Shirimani nakona leyi tlhelele hi mhaku a yi teke a yi lo teka hi Mr. Post ya ya xavelela leyi mara a ni swi tivi a ni sure ku ri yi nga ha va kona team leyi ngo i Limpopo poison. Mara ivele vo tala swi navela ku ri yi vuyelela mara ti-os to swi endleka sweswo ti le hansi ngopfu ti le hansi too much swi fana na loko i beja we va ri ku ti nge kuri u vhete swi va ku ri ti nge kuri i nge fositeli ku beja ku ri ti ta kora kha swi va ku swi ti nge kuri mara a wu khongela kumbexana one day ku nga fika munhu wa sponsora so ko va na mali yo tala a va nghenisa studio a ku banani ti-album tinharhu kahle kahle mi ri 3 ha mi khiyelela la studio tleriwa studio kunene once hi vona ku ri va nga ha tirha swin'we na loko a rhangani yona ya chaya rhangani blind ku chaya Dr. Shirimani hi mikisa ma yi nga ni vhumelela wa swi vona i combination kahle kahle leyi a ri hedzi mani kume mi subscribe click the subscribe button.